wena man. Tuja nyama macho. Tuja nyama macho. Tush, tuja nyama macho. Shawena man. Shais, shais, shawena man. Kaliza machupa, the king of force. Sheza, sheza, shais, shais. Kaliza master, jinganga gana ekolo kawisi.
Mama, diablo must have